muntu asanzwe arongwe mugambwe senere muri komene mutimbuzi
atugenda turi muri danje mwanya rwose aja kutunyoroza narijya najewe buri munsi ndafata imana gakinga bakanyoroza bakubagura ariko imana gashikara kumfasha nta kundi yego bavangati gatetswe n'imana igahenurwa n'umuyaga yego natwe turaho nta kibazo murakoze ibishoboka tuzobivugana nta ngorane nta ngorane
bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye kandi kakanya ukumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Focode ku bijyanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano kuva mu mwaka w'2015 mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cy'uno munsi ntigisa n'ibindi biganiro mwari mumenyereye muri ndondeza kubera ko ari ikiganiro cyo kwibuka umwaka uhaciye Eliya Ngomirakiza abuzwe irengero. Muri kino kiganiro turaza kubibutsa gato ibijyanye n'umwidondoro wa Eliya Ngomirakiza eka mbere n'ingene yafashwe akabugwa irengero, ariko igice kinini cya kino kiganiro kizoba ari cyo gushimangira kwibutsa icyo Eliya Ngomirakiza yari amaze. Iruhande y'uko yari umunyapolitike twayabwiye mu kiganiro giheruka, Eliya Ngomirakiza yari uharanira agateka kazi na muntu yakora ibishoboka byose mu gutabariza abamenye ko banyurujwe mbere hakaba hariho abo yashoboye no gukiza mu gihe baba bafashwe gutyo. Turaza kumwumva inshuro nyinshi mu ijwi ryiwe ariko aratabariza abandi, nk'uko kandi tuza kumva n'intahe y'umwe mu bo yatabarije. Dusubire tubibutse gato Eliya Ngomirakiza uwariwe n'ingene yafashwe. Eliya Ngomirakiza yavutse mu mwaka w'1974 avukira hariya muri zone Maranvya ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rirare. Eliya Ngomirakiza yarasanzwe yarubatse urugo rwiwe akaba yagiye asiga abana 10. Mu bijyanye n'akazi kiwe ka misi yose yari umwirimizi, yari afise imirima akongera agafyatuza akongera akadandaza amatafari. Eliya Ngomirakiza mu bijyanye na politike yari yabigiyemo akiri muto cyane, yahoze ari umugwanyi w'umuhari Parpehutu FNL maze aza guhagarika igihomo uwo muhari nyene wahagaritse intambara we yavuye mu by'igisirikare mu mwaka w'2009. Kuva icyo gihe yagumye ari umunywanyi akomeye w'umugambwe FNL ishami rya Gatongwasa. Hanyuma mu 2019 igihe uwo muhari uhindutse umugambwe CNL, Eliya Ngomirakiza yaciye aba umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Yarinze rero abugwa irengero ariwe aramutswa uwo mugambwe muri komine Mutimbuzi. Tuje ku gice kijyanye n'ingene Eliya yanyurujwe, twarabibahaye mu biganiro giheruka ko Eliya Ngomirakiza ku igenekezo 1991 mu 2021 yari yiriwe ahitwa ku Mpanda muri zone Maranvya aho yari asanzwe afyaturiza amatafari. Uyu munsi yari kwapakira ibeni kugira ngo aze gushora amatafari yiwe mu Kanyosha. N'igihe cy'isaha 9 z'umurango niho iyo beni yuzuye yava ngaho mu Maranvya. Ariko amakuru akavuga ko igihe iyo beni yari kwiragenda hariho ipikipiki yaje inyuma yayo be n'imodoka ya pickup y'igisirikare. Igihe iyi beni yari kwiregereza ahitwa kuri Shanike uteruza mu gisagara cya Bujumbura, ariko ikiri ku ibarabara rya Bujumbura Gatumba niho ya pikipiki yakibarengana ihagarara imbere ya beni, ibeni kitegezwa nayo guhagarara. Mu gihe ibeni ihagaze ya modoka ya pickup y'igisirikare nayo yakishika, imodoka ivuga ko yaje irimwo abantu bambaye impuzu z'igisirikare n'abandi babiri bambaye impuzu z'igisivile. imodoka kandi ivugwa ko yari ifise imparati a ubusa 31 ikavuga ko ari imodoka yakoreshwa na Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye yararongoye batayon y'amajana 212 ibatayo yakorera cyane cyane mu za Gihanga cungereye za ishamba gineza rya Rukoko. Igihe rero Elia Ngomirakiza mukuye muri Abeni bamwinjije muri yo pickup y'igisirikare imodoka ikivangaho igenda yiruka nk'igiye muri Asiatique ariko igeze kwibarabara benshi baze ricari duga uja kuri lycée du lac Tanganyika imodoka yarahagaze ihura n'iyindi batubwiye ko yari camionnette double cabine yo mu bwoko bwa Toyota Hilux imodoka yera ifise ibiyo bitabona bacamwinjiza muri iyo modoka igira kabiri imodoka nayo ngo kivangaho yiruka ibandanya ku biro bikuru by'igisirikare. Iyi modoka matohoza twahabuye dukora mu nyuma ko twavuye tura nk'abandi bantu benshi banyurujwe n'iyo modoka twasanze ari imodoka yo mwigendereza by'igisirikare. Uyu mugoroba nyene hari abatumenyesheje ko imodoka bayibonye mu gihe cy'isaha 12 z'umugoroba iteye ija mu Rukoko. Amakuru yahavuye yandasohoka akaba yazavuga ko Elia Ngomirakiza yoba yarishwe. Ikindi ngatwo kongera ko nuko Elia Ngomirakiza yatabarijwe gose muri ico kiringo nkuba ko inkuru yiwe yamenyekanye gose mu gihugu ariko naho imeze uko umwaka urarenganye atana kimwe mu nzego z'igihugu barakora kiboneka kijanye no kurondeza Elia iyo yagiye canke hoho ngo bafate abamufashe baheze bavuge iyo bamushyize. Ubu rero tugiye kwinjira mu gice kigira kabiri arico gihambaye mu biganiro cy'uno munsi kuko nkuko twabivuze ni kiganiro cyo kumushingira intahe kubindi Elia Ngomirakiza yaramaze. Elia Ngomirakiza ni umuntu yari yitwaritse rwose ubuzima bw'abandi ku buryo twebwe tutamubonamo cyane umunyapolitiki ahubwo tumubonamo uharanira agateka kazi na muntu. Muri Ndondeza yadufashije mu matohoza atari make by'abagiye barafatwa bakabugwa irengero yongera arazaratabariza abandi yababona bafashwe atazi iyo bajyanye. Aha twotanga ubururero nk'akarero twotanga n'ingene yadufashije amatohoza y'uwitwa Amatusi Nshimira Imana. Uyu akaba yari umukuru nawe w'umugambwe FNL ishami rya Gatongwasa muri komine Mutimbuzi yari n'umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine Mutimbuzi akaba nawe yanyurujwe n'imbonera kure zifatikanije nabo mu iperereza ku igenekerezo rya 2021 ntwarante mu 2017. Icyo gihe Amatusi Nshimira Imana yagize cyane cyane amatohoza ariko arakora ku wundi munywanyi wa FNL nawe hari haciye ukwezi anyurujwe. Uwo yari uwitwa Vianney Minani yahoze ari umugwanyi muri FNL ajya mu buzima busanzwe ajya gukorera ku ishure rirahitwa Save ni muri Ngagara. Uyu nawe akaba yari anyurujwe ku igenekerezo rya 17 mu kwezi kwa kabiri mu 2017. Rero no kuri uyu Vianney Minani Elia Ngomirakiza yaradufashije rwose muri Ndondeza ngaha ni mucha mwumviriza ijwi rya Elia Ngomirakiza bimwe mu byo yatubwiye byari bijanye na Vianney Minani.
Amazina yiwe yose yitwa Minani Vianney avuka mu Rubirizi yavutse igihe cy'amezi 1988 mu 1995 yatangura ishuri yiga mu mwaka wa mbere gushyira mu mwaka w'indwi mu mwaka w'indwi aba hari mu 2002 2002 ntiyashoboye kubandanya amashuri ye kuko icyaho ahura n'inyigisho zari zihari za Parike Hoto ku Parike Hoto yari kiritegura kugira intambara ya Tenga yo mu 2003 yaca yinjira mu bagwanyi ba FNL arajya arabumugwanya arakombata cyane mu 2003 ushika mu 2009 yarakiri ku rugamba mu 2009 ari ku rugamba we ntiyashimye kuba integre mu gisirikare yaciye ashima kwitahira muhira iwabo. Mu 2010 yashyigikiye umugambi wo kubandanya politiki yo muri FNL arabigumamo gushika aho byagenze ubusumanye bukabije araja ngaho aguma yaho gico kimwe n'abandi muri 2015 yari yamerije cyane ibijyanye n'ikingo cya gatatu kumbo cyabaye kw'intandura uko ku buryo yifatikanije n'abandi bikorwa byo yabikorera mu Cibitoki Nyakabiga na Ngagara aho hose yari kiremesha ko nubwo yari asanzwe ari n'ingabo yari kiremesha yarahizwe cyane kuko yarabonekanye cyane kuko ku mbuga baramerekana kandi baka n'abajya abantu b'abazindebyeze bakaguma ariko kwikana ingendo ziwe niho rero yari afite ahantu yakorera ku muzungu yari yatanguye akazi k'uwo muzungu mu 2014 niho yakora ahantu bita muri Save mu nyuma asiyo kazi niyo bamutegera bamukurikiranye kuva muhiri wiwe ategerwa n'umuntu mbona yakuye mu Bubirizi yamubwiye ko yari yaho gakiraga gafuji uwo nawe yitwa Ndikumana Jean de Dieu mbona yakuye mu Bubirizi hanyuma iramugaragaza kumukurikirana ikoresha n'amatelefone agetano mu cyarama ku ibara bajya mbere nawe yagize uko azabona imodoka mu kupa priorite mu kuvya priorite nawe acavuga ati ibyo byose ije mpaenda hiyiko yari yirutse subira inyuma ca mu kigobe cya Nyabunyegeri amanuka na mu Marambya ariko ariruka cyane ageze Marambya rero niho yahorana n'imbonakoze amaze kumwitegurira
Eliya Ngomirakiza yarasubiriye kandi aratabariza uwitwa Adele Chongera aradufasha amatohoza y'ibimwerekeye uyu nawe yari yahoze agwana nawe muri Parite Hutu FNL mu nyuma araheza anyururizwa mu Maramvya ku igenekezo rya gatatu ndamukiza mu 2019 yaranatabarije kandi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2020 umugenzi wiwe yitwa Auguste Matata be n'umukenyezi yitwa Anna Sinzumusi Auguste Matata uyera munywanyi wa CNL Anna Sinzumusi yahoze arongoye umugambi wa MSD mu ntara ya Bubanza bahagaritswe ku mugoroba bwije batwagwa aba batwaye batavuze iyo babajyanye hanyuma mu kanyi sase Eliya Ngomirakiza arabatabariza tuca turabyandika ko birakwiragira hose mu mwanya muto cyane bituma abantu bakira batwagwa mu gasho mu nyuma bararikugwa ariko rero nk'uko mubizi mu mpera z'umwaka weze Auguste Matata nta mahirwe yagize kuko yahavuye afatwa ijya kabiri ahafatiwe n'iperereza arahohoterwa bikomeye cyane gushika naho asandaba inkuru ya Auguste Matata aramenyekanye cyane reka ngaha mwumve naho amajwi ya Eliya Ngomirakiza ariko aratabariza bano bantu babiri
ku minara y'igihanga nta wenzi kuko uwa wafashe no mu chef de poste yitwa Eric aba ngaha akora okera runye cyamana kuko uwa Eric ya telefonye Anna amubwira ko amukeneye Anna nawe acaratse ajita cyangwa ati rero ahagarikijwe komisera aragukeneye mu nyuma nk'inyuma y'iminota 30 uwo mutama Matata nawe nyine acarahaca ahaciye acaramo bona ati oh narinda ukeneye basi nawe nyine acafatwa uko uje kuba amaze afatwa n'abo babiri ariko twumva umwenda arasha no gufatwa n'uwundi cyangwa abandi babiri sinzi gahunda tuba turakurikirana kuko urumva ko hagiye habaho inama y'ikibiriraho y'imbonerakure ubu nyine kandi bagati babatuma ko ngo baze kuri iyo pozisiyo ntawe uzi ikigamije ko tujya kubandanya sawa
Eliango Mirakiza harande matohoza yadusigiye tutashoboye kurangiza tukiriko turakorana na matohoza janye n'uwitwa Jean Zindikumana batazira soso nawe nyene yahoze agwana muri FNL nawe akaba yanyurujwe kwa 28 ntwarane mu 2019 twariyemeje ko uyu muntu tuza kurangiza aya matohoza tubandanya gusaba afite icyo bazi ku byashyikiye uyu Janvier Ndikumana batazira soso kutwandikira muri Ndondeza hariho amaze kutwandikira turabashimiye n'abandi ujya muri Ndondeza turafata akanya tukarondera amasoko atandukanye mbere y'uko dushyira ahabona amatohoza tuba twakoze nagomba muri kano kanya naho mwumvirize intahe y'uwundi yemeza ingene Eliango Mirakiza yamutabarije kandi bikamukiza twashimye kumuhindura amajwi kugira ngo nawe nibihaze bimukwegera
Rogendo umwe mu bantu Mirakiza Eli yatabarije kuko jewe bamfashe ndi kwitirimba nasi mfatwa n'inyamyera mabi natwagwa n'imodoka n'igipolisi genda gufungirwa kuri defense ariko muri icyo gihe cyose Eliango Mirakiza n'umuntu yaguma ankurikiranira ubuzima bwose bwanjye mba ngaho muri defense nsanganwa mu iperereza i Bujumbura naho nyine Eliango Mirakiza yaguma abaza situasiyo z'iwanjye zose ukuntu biriko biragenda n'ukuntu nahohotewe hama mvuye mu iperereza i Bujumbura nganwa gufungirwa muri Egypte namubwiye naho nyine Eliango Mirakiza yaraje arambona akavugana ndamubwira byose ukuntu bamfashe hama muri uwo mwanya Eliango Mirakiza yaguma ntabariza ahasohoka hose nani lakinga uko muri cyo gihe ndi mu iperereza nafiswe rwose ikomeye hanyuma muri cyo gihe nyine Eliango Mirakiza arantabarita vrema ntiba ngeze muri PGP amubwiza nakubise sabati bangira ko matohoza Imana ikirakinga ndataha mba muri Dohera Eliango Mirakiza n'umuntu yitaho akateka kazamuntu mu bibazo byose iri mu ngo n'imiryango iri mushyikiriye n'umuntu akunda gutahura umuntu kandi ashobora gushyika agahanura amatati akava mu nzira ngarutse igihe twari mu bintu by'amatora sebezone wa maranze agasasa ingoyi yagenda kumupfukamisha mu byondo ese kumwe na Eliango Mirakiza Eliango Mirakiza n'umuntu yuba yaremera apfukama kubera iki abona ko ubuzima bwiwe butorohewe kuko Eliango Mirakiza n'umuntu yakunda guhigwa rwose apfukama sebezone wa maranze amufite ikofi rye turi kumwe amubwira ati ibikorwa byose nibihagarare buri mukuru amadarapo yose muyabike muyatahane nta gikoti gatubera ngaha Eliango Mirakiza yarabikurikije arashingura amadapo acaragenda Eliango Mirakiza n'umuntu vrema yumvira n'umuntu yumvira vrema yenyo nahe iwanje ahari Imana imurinde Imana imuzigane nisura mumusabira kuko Eliango Mirakiza n'ubu twizera ko Imana izadushoboza ko tuzobana nawe
mukurangiza nagomba ngaruke ku buzima bw'umuryango wa Eliango Mirakiza kuva aho Serugo afatiwe akabugurengero Eliango Mirakiza niwe umuryango wagira ko niwe yaratunze umuryango muri byose ahagiriye rero umuryango we wasigaye mu kaga mu kenyezi wa Eliango Mirakiza yaratangaje mu kinyamakuru iwacu cyari cyamugendeye aravuga ubukene budasanzwe yasigayemo afise n'ubwoba ko azohava adashobora kubandanya asomesha abana narijya mwumvise ko Eliya yasize abana 10 uyu mukenyezi abasigaranye wenyine mubihe bitoroshye. Eliya ngo mirakiza yagiye kandi yari kwarubaka inzu y'umujyango yabashyize mu kazu kadashemeye gashobora gusenyuka umwanya wari wo wose. Yari kuyubaka inzu ikomeye nziza, hanyuma igihe hanyurujwe mu kwezi kw'indwi mugenzi we Augustin Matata nawe yagerageza gufasha uwo muryango afadikanije nabo mu mugambwe, baraheza barashobora inzu Eliya yari yayisize ari kigega gusa. Nawe Augustin Matata nawe afatanije barashobora kuyishyira ko ibisakazo, ubu inzu irasakaye ariko iracyabuza amadirishya, iracyabuza imiryango, iracyabuza agasima, aricyo bituma uyu munsi twagomba dutera kamo abantu bose bumva bagize impuhwe z'uyu muryango ko bawuterera bahagira icyo baterereye. Rero mu kugira mushobore guterera twarabajije abegereye umuryango ko bahariho nka nimero abashaka guterera bokishako. Hariho nimero y'umukenyezi, umukenyezi wa Eliya Ngomirakiza, abantu bashobora gukishako. Abari hanze ni akimenyetso cyo guteranya 256 436 199. Subiremo 256 436 199. Baba bari mu Burundi, baba bari mu mahanga, birashoboka guterera umuntu muciye kuri iyo nimero yo muri EcoCash. Inimero kugira mubone neza ko mutihenze yanditswe ku mupfasoni Salimana Glorioso. Salimana Glorioso, nimero 76 436 199. Abazoba batashoboye kurungika interano yabo kuri iyo nimero ariko mukamwumva mwipfuza namwe guterera, murashobora kutwandikira muri ndondeza, murashobora kubitumenyesha tugaheza tukiga ingene uburyo bwanyu mushobora kubuturungikira tukabubashikiriza abo bugenewe, canke tukabafasha ingene mushobora kubyikorera mwebwe nyene mukarungikira uwo muryango. Umuntu yihebeye abandi birakwiye ko haboneka ko natwe tumushigikira, abo yasize ntibasigare nk'uko mengo ntacu bafise, kandi uwabo yari yarihebeye abandi. Aha rero niho ngiye kurangiriza ikiganiro cuno munsi, turangirize ku ijwi rya Eliya Ngomirakiza ariko aravuga ingene ubuzima bwiwe bwari busanzwe bubangamiwe.
Jene wa muntu asanzwe arongoye umugambi Senere muri Komine Mutimbuzi. Ubu matwirukanga urabona ko natwe ntitworohewe kweri narijya muri ino minsi bateguye n'imigambi yo kugira ngo hanatugandagure mu gihe bari kwarinjiza ibijya bintu by'ikirwanya cyo kutwica n'ubugesera tugenda ku mananga nk'ayo n'umwanya natuzo kumumenga batwishe kuko ubu batwiye gutanga ibikoresho byo kutumara yego nk'ayo iwacu bamaze gutanga ibishyika 5 kandi abahereza bwabo ngo nyine bwo bwicanye kagarara aca bongereza n'ibindi mu macyarama bishika 6 ibyo byose n'ubugesera buto.
Kandi no muri kino gihe natwe ntitworohewe gutembera cyane kuko usanga hari abari kwiyumvira kutunyuruza cyane cyane nk'ujya twara documentation muri Mutimbuzi wacu. Najya nyiyumvira mu gihe bo mbona kabero kuboca banyuruza umana jya sintembera cyane.
Yeah.